We are still celebrating the miracles of the Lord.
Tungali tunasherehekea miujiza ya Bwana.
I will soar in you,
soar in you,
above.
kosi oweza mambo yote wewe mwamini oweza mambo.